Ada bro. Mandega zinatoroka ba. Ni dem.
Nosho.
Are lazima leo aike. Trust you me.